go somewhere.
Sema duniani hakimbinguni
solo
mwanangu mwanawe oe imara kama Chego Falawe
You say I'm ugly, sour.